Mugo?
Serious Matatu.
Where Mugo? Make a gari bale bale.
That's a Matatu for you, public transport, Nairobi style. Aleki. Ere demio bana. Wewe unakatua hapa umepeleka demio huko hata uangalie. Hata uangalie, hata uangalie. Ah. Ya, lakini wao ni akina nani hata siwajui. Matatu imeiva mbaya. Kabisa.